Greetings this morning in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Kidumelisa bana ba modimo mission ye bobotse ya Sontaga ya di 25 July. Kirata gore this morning re fane ka lentšu la modimo lele le go botlhokwa lele be go le bophelo lele be go le matla. Au ga khona o re thusa o ga se khone dilo tse dingwe ibile o ga se khone go phela ha botse simoyeng ge o sina lentšu la modimo ka ra bophelo ba gago misong ya letjatji re bolela ka gore lebalela forgive re bolela ka gore lebalela forgive ke tlhotsa ba ya rena ya lentšu la modimo misong ya letjatji re bala book ya Matthew chapter 6 verse 12 and forgive us our trespasses as we forgive them that trespass against us uri lebalele melato ya rena go ba ne re lebalela ba ba bego le melato go rena mo re bala wona lentšu la modimo re ile we thuta kudu kamatla atibalelo the power of forgiveness heavenly father le bitsong le matla la morena jesu ke a rapela misong ya letjatji ke badile lentšu ke hopela modimo a phagamile go nshumiseni belo ka sebano sa lena ka le bitso le matla la morena jesu re a dumela lentšu la lena le ka setle la humela morao le sa dira selo father let your way have a way in our lives in jesus mighty name amen ngwanesu re a paka gore lebalela forgive lebalela bophilong re kopana le maemo a go fapana re thakana le dilo tsa go fapana tse dingwe tsa dilo tse re thakana o le jana mo bophilong di a re go batsa tse dingwe tsa dilo tse re kopana o le jana mo bophilong di dira gore re be le mabadi a o thoma go bona dilo tse dilo tsa direga wa kwa ile gore a o khone o ka lebalela a o khone o ka fapana le pain ye ba ile ba o kwisa yona ibile o khone go ntsha batho bao ba ubisitse go bothoko gare a moya wa gago mara mo re bala ona lentšu la modimo bukung ya Matthew chapter 6 verse 12 morena jesu o ruta barutwa ba gagwe thapelo o re a ruta barutwa ba gagwe thapelo o re le re tate re lebalele melato ya rena forgive us our trespasses as we forgive those who trespasses against us re lebalele melato ya rena belo ka ge le rena re lebalela ba ba bego le melato o rena ka mantšu a mangwe thapelo ya morena jesu go barutwa ba gagwe e ba ruta gore pele o ka gopela thapelo o modimo o ka gopela tebalelo go modimo e ba le moya wa gore o lebalele ba bangwe lebalela ba bangwe o khone gore modimo re lebalele melato ya rena bjale ka ge re lebalela ba ba bego le melato o rena o se lebalele o kotsi o se lebalele o ka dira gore le ye e le wena ngwana wa modimo mara o khumana e le gore you are bitter wa baba ka gare o na le lebabela ka gare ka lebaka la gore o sa lebalela e re bala lentšu la modimo re lemoga gore tebalelo ke se modimo a bego sona ge o bala book ya Daniel chapter 9 verse 9 bible e tlhalosa gore God is forgiving modimo ke modimo wa go lebalela o re lebalela melato ya rena o re lebalela makhopo a rena modimo thao ya gagwe ke modimo wa go se re balele melato ke modimo wa go se re balele matshenyi a rena moepedi yo mongwe o re a opelela a re ge nkebe modimo a be a bala makhopo a rena ke mang yo a bego a ka ema ke mang yo a bego a ka kgwetswa e le gore o lokile bjale re lebalela ka baka la gore it is the nature of God ke thao ya modimo go mme rena re tswetswe ka peo ya modimo re bana ba modimo re biditswe ke modimo re ntšhitswe ke modimo ka gare a lefase re ntšhitswe ke modimo ka gare a mekgwa ya lefase gomme thao ya modimo ya go lebalela ge o ka lebelela gore modimo o lebaletše mo kae o lebaletšene o tlo khumana e le gore ga botsebotse modimo ke modimo wa go loka ka baka la gore re sentse dilong tša go fapana-fapana re na le makhopo a go fapana-fapana mara modimo o re bitša bana ba gagwe ke thao ya modimo We are looking at Daniel chapter 9, verse 9. If God is forgiving and merciful, God is forgiving and merciful, even though we have sinned against him. Leri musinyabitse mara mudimo, ke mudimo wa gwelo botlhoko, ibile ke mudimo wa tsebalelo. Ke ka lebakele go le rena, belo ka bana ba mudimo, re tshwanela ke gore re lebalele, because ke nature, ke thao ya mudimo. Ka nge re pholoswa, re tsiya taba ya mudimo, o tshwantse gore o tuwe thao ya nama, o tsene thao ya mudimo, o tshwantse gore o tuwe thao ya lefase. Thao ya lefase ke thao ya gore Tosiaga, Udova Juanca Biliena, Tauella Fasiki Aure, Aginagilo Mona, Tauella Fasiki Aure, Aitagamo, when out change Chetila, Utagazilla Yemwe, Tauella Fasiki Aure, Nagum with Elica Guapana Patini, El Pacaja Udia, Gano and Outsamawe Nalatala, Usa Pacaja Udia, Gaurlin Avala Hau, Liti Lela Nene, Little Nalifojilain. Get out, yellow fasse. Get out, yellow silvalele. Maramo rebolela gatao ya mudimu. Rebolela gao livalela. The nature of God. Mudimu are livalela. Oh, one more na Jesu alice fapanon. Lintila mudimu le artate. Bal livalele. Ubani abatsivi. Seba sidira. Uba ulibu togo. Ube ataisitwe. Ube abetilwe. Ufita mo. Bible bukunga Isaiah uru ube aibe iri ube atepereganchitwe ube a fetutwe sitseiso ba bile ba se ka yena ba mugwera mara Jesu a le sefapano uri tate ba le balele go bane ha batsebi seo ba se dirao a re bone mo rena Jesu fela re bona thao ye ya mudimo ya go lebalela itseni ka gare a mothanga wa mudimo mothanga wa mudimo Stefana bari ba mo pshata ka maswika Bible e ra bona lwo di mo le buleile a re thate ba le balele go bane ha ba tsebe se ba sidira wa bona re thauyela ya morena Jesu itseni le ka ra Stefana he ba mo pshata ka maswika a ntshi mantshu a o seloke e ba mo pshata ka maswika uri mudimo ba le balele don't count this sin against them gitao ya mudimo ye ka ru mudimo a ka re thusa ra ba le yona gitao ya mudimo ye ka ru mudimo a ka re thusa ya re mela budiso e ka ba gore re tshwanetse gore re lebalele why re tshwanetse gore re lebalele why should we forgive ke le bakalaeng leo le dira gore rena re tshwanele ke go lebalela ge o bala letsi la mudimo bukung ya bakolosi chapter 3 verse 13 Bible, bear with each other and forgive one another. If anyone has wronged you, if anyone has grievance against another, forgive as the Lord has forgiven you. Gigaleba galengri tsanje go lebalela, galebagala ore le rena re lebaletse. He o lebaletse le wena lebalela. He mudimo a go lebaletse libija hao, a go lebaletse makopo a hao, a go lebaletse masini a hao. A sa go balele gore wena o sentse ya kae. Lentswila mudimo bukung ya ba Kolosi chapter 3 verse 13. Le re re be ba go lebalelana. Bjale ka ge le rena re lebaletse. Ka mantšu a mangwe re lebalela ka baka la gore we are honoring the Lord. Re lebalela ka baka la gore re thompha lentšu la Modimo. Re lebalela ka lebaka la gore re leboga tebalelo ye Modimo a re file go yona. Re lebalela ka baka la gore re lebaletse. Gomme re re Modimo re go fa thompho. For the reason that you have forgiven us, so we forgive. Le rena re a lebalela. Ka lebaka la gore le rena re lebaletswe e re ke bolele ka pelanyana ke bolele ka di-benefits tsa go lebalela ge o lebalela o ile o direga eng ge o lebalela o ile o tswelela eng ge o lebalela ke eng seo modimo a tla o direla o sone pele re ka ya mo e re ke go bontshe ngwana wa modimo o ya le ka lentšhi la modimo o re nna re tshwantse go lebalela a kae How many times should we forgive? Re tshwantse gore re lebalele a kae? How many times should we forgive each other? Ha o bala lentsi la modimo yo mongwe wa bathanga ba modimo Peter ke a mo rata. Peter e be motho wa majatu mara o ba a dira dilo tseo di re thusa o le kgono o kgona go kwešiša. Peter o re morena Jesu ge ngwaneso a ntshinyetsa ke tshwantse gore ke mo lebalele a kae? Nna ke tshwantse gore ke mo lebalele a supa. Ke tshwantse gore ke mo lebalele a 7 ha ntsinyetsa ata mo go nna a re go pela tebalelo e re ke no bontsha ntlha tse dingwe ke tse Matthew chapter 18 verse 21 ire Peter asked, how many times should I forgive if my brother or sister sins against me? Shall it be 7 times? Uji samora na Jesu na igaba this forgiveness itswantse gore e balelwe ke tswantse gore ke mo le balele a shupana Jesu re a fetola and let it be 7 times 70 kama njame ngo mara na Jesu ore continually so le balela e ba le thawo ya go le balela e ba le thawo ya gore le batho ba o sinyeditse o sa khathalei gore ba o sinyeditse ya kae le balela Jesu ore let it be continually aibe similo sa how it is the nature of a child of God to walk in forgiveness because we are forgiven. It is the nature of a child of God to serve God and forgive. Oga se thankele modimo we na le sekhupi ka gare. Oga se thankele modimo we na le dikwedi we na le mengwaga. O tshwere batho ka dipelo o bile o ba boditse gore nka se tsiwe ke apile le bolena nka se tsiwe ke tsene ka motseni wa bolena nka se tsiwe ke thakane le bolena. I will never forgive you until I die. No, o ka seke wa khona o thankela modimo rena ke rena ba go lebalela lentswe la modimo le reng let it be 7 times 70 490 times ntho e ke continually ke thao ya ngwana wa modimo ke thao ya ngwana wa modimo yo a be o le the Holy Spirit kana rena a re khone ka maatla ka rena rena le moyo mokgethwa the Holy Spirit ke ena a nolofatsa go dipelo tsa rena the Holy Spirit ke ena a re fa go moya wa go lebalela the Holy Spirit ke ena a re fa go maatla a go lebalela ngwaneso lebalela e ba le go lebalela ke dife di-benefits tse re di bonago here lebalela here bala lentshila modimo benefit ya mathomo re bona ile gore re lebalela ka bakela gore re lebaletse o bala mo bukung ya Matthew chapter 6 verse 14 to 15 iri for if you forgive other people when they sin against you your heavenly father will also forgive you. Forgiveness unlocks the door for God to forgive you. He o lebalela o bula lebati la uri mudimo le yena a o lebalele. He o lebalela o bula lebati la uri ube le peace between you le muthi o au sinyeditseo le muthi o mo sinyeditseo. O mme gape o be le khutso maringa hao le mudimo wa hao. O ka se kwatame we na le boyo mokhetwa wa bitsa mudimo o sa lebalele. O ka se be le khutso ga ra bophelo ba hao he o sina moya wa go lebalela wa ma ba proud ya gore ka mokgwa o ke ba thoile o ka ona ebile ke nyaka go ba rapedisa. O ka se rapelele motho he o sa mo lebalela. O ka se rapelele motho he o sena lerato la go mo rata. He motho a tsamaya a tletse ka lerato re bona fruti ke ena ke fruti ya go lebalela forgiveness. He o ena le lebabela o ka se rate batho ba bangwe. He o ena le lebabela o ka se kephine bophelwane bja gago. He o ena le lebabela o ka se aisane le batho ba bangwe because you are walking without forgiveness. Wona dilo wa di dira mara o tlhoka tebalelo a o kgone go lebalela. A re tswe ka ra ntho ya gore ba bona o kare ke a seya batho ba bontsha smile mare ba retologa gore ba bona o kare ke a seya. Why o sa no bontsha once gore wena botsebotse a o sei. A re tswe ka re a levele ya o pretenda e o lebalela you cease to pretend o stop o pretenda because you have forgiven not within your power not through your power but through the power of the Holy Spirit. Re tlhoka moya wa mokgethwa ore ka mo go rena
a di setso seletso re tlhoka moya wa mokgethwa o re ka mo go rena a re rute go lebalela a re thuse go lebalela a re thuse go sepela re sa imelwa motlhanka mongwe wa modimo o re tšatši le lengwe o be a nyaka o fa motho lift a nyaka o fa motho lift mosadi o ba a rwele merwalo godimo a tho ya gagwe ge mosadi a tshwanetse gore a tsene ka re ya koloi a fiwa lift a tsena a iwele o re monna wa modimo ka re mo o yena ka re tlhomane le ntshe merwalo le kgona go tsena ka lebaka la gore le khumana lift bana ba modimo ge o sa lebalele ge o sena moya wa tebalelo o sepela o sa tshwere merwalo tebalelo ke ewe lerato le legolo ke lewe khutso ya modimo ke ewe the peace of God that surpasses all understanding khutso ya modimo ke e mara o ikhumane le ye o pholositswe le ye o tsena kereke because o rwele merwalo le ge o tsene ka gare ya khutso o rwele merwalo le ye modimo a nyaka go fa khutso lebalela ngwanesu ntšha batho ka ra pelo ya gago ntšha batho ka ra megopolo ya gago ntšha batho ba bangwe a le robale le bosigo a o robatseng ka baka la gore o sena boroko o robatsang ka baka la gore you don't forgive ga o lebalele ba bangwe o bona motho yo ga ile a o kwesa botlhoko pelo ya o ya thakathakana le bp di nywela godimo o a thakathakana lebaka kile ngwanesu a o lebalele o tlhoka moya wa modimo gore a o thuse o lebalela o tlhoka moya wa modimo gore a o thuse le o etwa baapa ka leina la gagwe mara o mo lebalele may God remove the power of unforgiveness from your life o ka se kwe monate bophelone ge o sa lebalele o ka se robale bosigo ge o sa lebalele o ka se rate batho ge o sa lebalele e ka re modimo a ka o thusa o re go lebalele le ntsi la modimo le bonela ka benefit ya mathomo le re re lebalela gore re lebalelwe re lebalela gore re lebalelwe o re jesu ge le sa lebalele ba ba le senyaditseo le lena le ka seke la lebalelwa na seke letšatši nako e ke yona ke ya maleba modimo o re ke kgale o ena le lebabelwa ke kgale o khupile dilo mara le lebalela etswa ka re o se lebalele etswa ka re a boima bjo borwele rola merwalo yeo o kgone o kwa monate wa pholoso o kgone go sepela le modimo ba bangwe a o nyake go bona mana ba o a tswelela ge ba tswelela o tsena ke malwetši o thoma o tswela ke diswikiri lebaka ke ene na a o wa lebalela o na le levele ya gore o lebaletše motho wa ba lakaletsa gore o ka re ba ka tswelela wa ba lakaletsa gore o ka re modimo a ka ba thusa ge o bala lentswi la modimo bukung ya Baroma chapter 12 o re lentswi la modimo le re re seke ra fenya ke bobe mara re fenya bobe ka bobotse o na le dilo tse di botse ngwanesu je o ka di dirago o na le dilo tse di botse ngwanesu je o ka di dirago emana ba wa tswelela o seke wa obala o seke wa thoka boroko lebalela forgive modimo a yo stopa o se go fatsa batho ka lebaka la re wena o ba thoile modimo a yo stopa o tsweletsa batho ka lebaka la re wena o ba thoile ba bangwe le rapela le dithapelo tsa boloi le rapela dithapelo tsa gore batho ba seke ba tswelela ore you are sending back to the sender but truly speaking wena o na tebalelo wena o na lerato you are bitter you are full of unforgiveness e re ke go botse tshapelo ya o tlhoka tebalelo modimo wa ka se ya rabe tshapelo ya boloi tshapelo ya go lakaletsa batho gore ba we ka dikoloi batho ba tsene ke malwetse batho ba seke ba tswelela just because you are bitter you are full of unforgiveness modimo wa ka se ya rabe e tswa kana o rapela dithapelo o tsiwe le bosigo o rapela re motho a seke a tswelela o tsiwe le bosigo o rapela re batho ba senyalelwe ke dilo tsa bona ga o wa ngwanesu ke a kwešiša Sesio agano ba o jietse monna mara thapelo ya lehu modimo a ka se yarabe thapelo ya hore a hwe modimo a ka se yarabe thapelo ya re a thokofale a imile le pregnancy ya hawe modimo a ka se yarabe you are full of bitterness e ka re modimo a ka o thusa ngwana Jesu wa lebalela forgive because you are forgiven ere ke bona gape re bolela ka ntha ya bobedi yeo ibe o benefit ya o lebalela ntha ya bobedi ke e he re bala lentswe la modimo bukung ya Samuel wa bobedi chapter 13 verse 21 re bona mowe o na le leswana ba re ke Aminoni Aminoni o ile a gata Tamara mara lentswe la modimo le re Aminoni ge a gatile Tamara ngwana wa bo Aminoni ye ibe o Abisalomo a tšea mengwaga ye mebedi a sa bulele selo a sa tlhalose selo Abisalomo o ba kwele botlhoko ka lebaka la gore yo Aminoni ngwana wa bo yena o be a katile kgaitsedi ya gagwe mara baebele e tlhalosa gore Abisalomo a seke a nyaka o bona Aminoni a seke a bolela selo for about 2 years mengwaga ye mebedi ka moka ya fela e re ke no bolela gore yo we ke mathatse ke mengwaga ye mebedi ba bongwe le na le 10 years o sa nyaka o bona manaba a gago ba bongwe le na le 20 years o sa nyaka o bona manaba a gago bebele re 2 years ya fela Aminoni a khomotse Abisalomo a khomotse a sa bulele selo Abisalomo a khomotse after 2 years Bible ire a dira mogete a re mo mogeteng a re consider feta ke go pela gore ke meme le barwa ba gago yo mongwe wa barwa mada feta e be e le Aminoni Abisalomo wa momema maragare a pelo ya Abisalomo o na le sekhupi o na le lethoyo ka baka la tseo monna yowe o ba leswana lewe le dirile o kgaitsedi ya gagwe ka o mokata baebele e tlhalosa gore ka o se tsebe Aminoni le ena a theowela moo e re ke go botse ngwana Jesu batho ba kgona go fetsa mengwaga ba o thoile mara ba sa bulele batho ba kgona batho ba ka o rekela dikhoukhu wa nana o ka re ba o rata mara ba sena lerato batho ba ka o mema le moketene o tshwana le ena mothanka yo wa o mema ngwana wa bo moketene after 2 years a sa bulele le ena a sa nyake go mmona a khumane invitation a theowetse ka ra mokete baebele e re a botsa bathanka ba gagwe Abisalomo a re he ke re moripitantšhene le motsenelele le mmolaye le mothabe a kgwe letšatši leo baebele e re barwa ba kgosi ba kitima ka lebelo ba taletšwe ba gakaneile kgosi ya nagana gore maybe go bolailwe barwa ba yona mara yo mongwe wa tlhalosa re kgosi barwa ba gago ba phela ke morwa yo motee fela yo ibe o Aminoni o bolailwe ka lebaka la ene Abisalomo o be a ena le sekhupi Abisalomo o be a sena tebalelo ngwane Jesu ke nyaka go botsa ene when you don't forgive you will hold offense he o sa lebalele ka ra pelo ya gago you will hold offense o tla no tshwara ntho e batho ba o dirile go yona le e ba lebetse le e batho ba fetile go yona mara wena o sa itshwere a o a feta mo go yona a o a tswa ka ra yona o se lebalele o tla dira gore wena o dule ka re ya pain le di-grudges o sa dutse ka na ntho ya kgale batho ba lebetse batho ba nagana gore ke gae ya mahlaku mara wena bothata ke bona o sa dutse ka gare a o se lebalele o se lebalele o ka o dira mmolai o se lebalele o ka o dirisa dilo tseo sa o tshwanelago o se lebalele o ka o loisa mabe o se lebalele o ka dira re o bolae ngwane eno o se lebalele o ka o loisa maano gago o tla re o wa loile o dirile mafelelong wa ke tshola ngwane Jesu o tlhoka o lebalela o tlhoka go lebalela o se lebalele ngwane Jesu o ka dira gore blood pressure ya gago e phele e le fase o se lebalele ngwane Jesu o ka dira gore mmeleng wa gago o seka ba healthy wena o jaga botse wena o gigetile dilo ka moka di gona mara o na le ntho ke ena e dira gore o seke wa kephina le ba o checka sepetela a ba khumane bolwetse bja gago bothata bja gago a sore wena o na le swikiri bothata bja gago a sore wena o na le bolwetse bothata ke pelo pelo ya gago e le wa maano a mabe pelo ya o itetse ka dilo tse dimpe pelo ya o itetse ka o se lebalele e ka re modimo wa ka o thusa ngwaneso lebalela rena re tshwane le bana tsatsi e lengwe mo rena jesu o re a ruta a re yo we amoela mmuso wa magodimo o tshwana le ngwana yo amoela o le tabache o tshwana le ngwana o tlo kgona o tsena mmusong wa legodimo ngwana o ka tshela ye le o ka betha ngwana ka moraonyana o tla bona a boile a re papa a re mama ngwana o a lebalela ngwana o na le tebalelo ngwana a boloke dilo ka pelong e ka re modimo a ka o thusa ngwaneso forgive ba o kwešitše bothoko ba o hetile ba o gobaditše mara wena o na le sebetša sa gore o seke wa dula ka re ya pain o seke a dula ka re ya di-grudges o seke a dula ka re ya bothoko that key sebetša seo forgive lebalela ngwaneso maybe modimo ba nyaka o prepara ore o tlo o kgona go tisa batho ba bangwe maybe modimo ba nyaka o prepara ore o kgona go ba ona bopaki e batho ba reng ka se lebalele wena o ba botsa gore ee na e ke kopane go le yona e feta e le kopane go le yona lebalela ngwaneso e ka re modimo a ka o thusa a kgona o fa maatla a o lebalela o lebalela o builda a stronger immune system re ka ranako yeo batho ba llao ka stronger immune system neneng ke be ke kaekae ke ile o tšea di-immune booster mara ka lemoa ntho ye nngwe e ke tshwere di-immune booster gore o thokeya ntho ye tege e o ena le tebalelo your immune system yes will remain strong e o ena le tebalelo immune system ya gago e tla kgona go resista malwetse ba bongwe le tlhasela ke malwetse a o e sabe o le thaka tsa lena lebaka ke gore ye malwetse a thoma go fitha a khumana e le gore ka rumoni ya o thakathakanane o tshwere dilo tsa aprele o tshwere dilo tsa janware o tshwere dilo tsa 1984 ngwaneso lebalela ba o gobaditse mara lebalela ba o lathile mara lebalela lesoana josepha o re bagolo ba gagwe ba ile ba mo dira bosula ba mo tisa obama o re a ba bona a re you have meant it bolena lebe le rerile gore le nkgobatse anti modimo o ba nyaka gore a dire tsela lebe le direla gore le fetse ka nna anti modimo o be a ena le tsela this young man o be a ena le tebalelo ba nyakile go mmolaya ba fetsa ba mo rekisa yet he forgave them lebelela josepha mathomo a josepha a se mafelelo a josepha re bona ba mo promota e le yena the leader e le not the feeder a tlhokomela lapa la gabo because he learned to forgive e o lebalela ngwaneso o tšea maatla a bohloko wa lathela kgole e o lebalela ngwaneso o tšea di-pain ka moka ga tsona tseo di be di nyaka o šulafatša wena wa di lathela kgole e ka re modimo wa ka o thusa mesong ya letšatši walk in forgiveness lebalela ngwaneso eno ke thuta go lebalela ba bongwe le le rapela o rapela dithapelwane tša gago modimo o tisa difatlhego tša batho bao o sa bulele go le bona modimo o tisa difatlhego tša batho bao o ba thoilego because god wants you to intercede on their behalf modimo o nyaka re o ba rapelele the more you pray for your enemies is the more god will cause love to grow within you o tla thoma go ba rata ka lebaka la gore o ba rapelela e ka re modimo a ka o thusa e ka re modimo a ka o šegofatsa e ka re modimo a ka o fa maatla a o kgona go lebalela e ka re modimo a ka o fa maatla a gore ee e direile ka ra lapa la geso ke histori ya rena lo tse re fetile ka ra tsona mara maatla a bohloko bjoo a tloile pelone yaka maatla a bohloko bjoo a tloile moyeng wa ka a ke sana le babela e ke gopola dilo tseo a irele gore o lebalela o opole o a opola mara e ke gopola dilo tseo a ke khumane le gore ke ya gobala because I have forgiven forgiven. E ke gopela dilo tseo a ke khumane le gore ke ya bathoya because I have forgiven. Lebalela ngwana Jesu le wena o lebaletswe bophelwane mona re batho bophelwane bjona ka moka rena re a dira diphoso mara ke thute o lebalela ke thute o lebalela o lebalela o ta dira gore pelo ya gago e ludiseye o lebalela o ta dira gore pelo ya gago e pompe gabotse ba bengwe dipelo a di sa pompa gabotse o nopana boo ba tshwantse o fa pelo ya watšhe boo ba tshwantse o tšhela pelo ya nngwe ka gore yewe pelo yona o setse o e sentše a e sa pompa gabotse a e sa sepela gabotse e re ke go botse le ka ra lenyalo go lebalela o ka dira gore dopamine e šome gabotse e ka dira gore e le thoma go thabišana o be le lethabo ka ra lenyalo because you have forgiven each other o ka makela gore le lebalelane ge le sa lebalelana le o ka dira ene le ene unforgiveness e ka senya lenyalo unforgiveness e ka thuba lelapa unforgiveness e ka dira gore le re le rekile grocery ntho e nngwe le nngwe e gona mara o khumane le gore ga o na lethabo ka makela gore a le a lebalelana e ka re modimo a ka o thusa ngwaneso lebalela ka baka la gore le wena o lebaletswe lebalela tsebalelo yena re ikhumane mahala tsebalelo yena modimo re file mahala le wena ke thute go lebalela batho ba bangwe e ka re modimo a ka o thusa a ka o šegofatša a o fa maatla a o re nase o yo o rapela gore modimo nthute gore ke lebalele nthuse gore ke lebalele nthuse ka mokgwa ba ile o bambetha ka mokgwa ba ile o ba rera gompolaya but my God I ask one thing give me the spirit of forgiveness give me the spirit of forgiveness ba bongwe re ka ra kereke a re lebelelane ya botse re tholana ka digolo lebaka ke ene na a re a lebalelana a re a lebalelana batho ba dira diphoso batho ba ka o kweša bothoko mara ke thuta go lebalela e ka re modimo a ka o thusa ngwaneso e ka re modimo a ka o šegofatša mesong ya letšatši la nase wa sepela ka tebalelo wa ba le khutso moyeng wa gago wa ba le khutso ka gare wa kwa le o rapela gore ke na le khutso ke dudiseile sense ke lebaletše ke na le khutso go lebalela o ka dira gore dilo tšao re sepele gabotse go lebalela o ka dira gore dilo tšao re sepele gabotse wena dilo tša gago a di a blocka ke satan a di a blocka ke ma-devil worshipper a di a blocka ke baloi di blockile ke gore you don't forgive a o na tebalelo mara nase o ka re modimo nthuse gore ke lebalele I'm assuring you le ntho di ka thoma go sepela ge o thomang go lebalela modimo a o thusa o šegofatše ke fithile mafelelone ke session ya mathomo o taba le session ya nngwe I will be dealing with family ka ba ke bolela le family ka ba re phurulla ditaba tše gabotse re bolela ka family building a family e ka re modimo a ka o thusa modimo a ka o šegofatša ke a rapela Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, rapela misong ya letšatši, re fe go lebalela. Re fe modimo dipelo tša go lebalela. Re fe modimo lethabo ka gare, re kgone go lebalela. Moya o halalelao, tsenelela ka rabo ngwaneso, tsenelela maphelong a rena. Re a rapela mo lebitsong le le maatla la morena Jesu Kriste. Re a leboga. Amen. May God bless you. Thank you for tuning in. Modimo a lefe Sontaga ye botse. I'm sure I cannot even give a time ya gore ke tla ba live at what time. Sometimes e ke biana go gore ke tla ba live at what time o ba le interruptions. But during the course of the day, ke tla ba live, we will be dealing with building a family. Taba re bolela le ka topic ya o aga lelapa. Modimo a re thuse a re se go faje. There is more. Ke kwile when I was talking about forgiveness. Una le ntho tseo re tata re bolela ka tsona di be di thoma o nyaka o tswelela but nevertheless re leboga modimo modimo a re thusa re sego fatshe ka lebitso la